door down to the basement. We all know what's coming next. Murder with a little side of mayhem. But here I go again. It's the blood on the wall, spring down the hall, and it's shaking so bad that I gotta crawl. All my ghosts are chasing, why can't I escape them? I raise them on my neck before we step, cause if I keep going I'm losing my head. I need a vacation or something to sedate them. Something to sedate them. Da 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 da